amazi yuko dukije amezi abiri dutanguye isekeza no bw'urugamba ko kugwanya coronavirus isekeza ryatangujwe na nyicubahiro mu kibuga cy'u Burundi yagitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus rero aho tuteje ikivi turashima cyane kuko turamaze kupima abantu barenga ibihumbi 25 kandi twari twimbiye uko mu mezi atatu twapimye abashyika 25 ibi zitwereka yuko twakoze akazi neza muri abo rero birumvikana ko harimo abo twasanze baranduye kubiri isekeza ritanguye bagera ku 254 mugabo duteranje n'abambere kuko urugamba rwatanguye kuva kera tugeze ku 245 tugashima rero yuko muri abo 357 bamaze gukira bagataha hanyuma 87 nabo baracari ku miti ibyo rero turashima yuko icya mbere abo dukorana kuko subukira nganji bw'amagara y'abantu bwonye n'ubikora hariho ushikira nganji b'intwara hagati mu gihugu n'umutekano dukorane neza n'umundi bushikira nganji reka mbe turashima yuko n'abasanzwe bashikira imigambi ya leta bashizemo uburyo kugira ngo ibintu bigende neza ubu rero turabona yuko kwezi dusigaje tuzogusozera neza kandi ikindi nacyo kidutera intege nuko abandura hagati mu gihugu tubona yuko bagenda bagabanuka cyane ariko murazi yuko mu Burundi hari amahoro hariho benshi rero bariko barataha bava muri Tanzania benshi kuko kundwi haraza barenga 2000 hariho abava mu Rwanda ubu hariho n'abazova muri Congo nabo nyine kugira ngo dukingire abene gihugu kandi nabo nyine bashobora gutaha batekaniwe nabo nyine turabapima ibyo byaciye bituma akazi kiyongera mugabo na akazi kiteka kuko muri abo nabo nyine turamaze kunayo kwa harabo dusanga baranduye bikaca bisaba yuko nabo nyine tubavura hanyuma abandi bagatambura iwabo mu mutekano ntangere kuko kare bahora bamara iminsi 17 bari mu makando transit ariko ubu mu minsi 3 bose baba batashe bigero birafasha hanyuma tugashimira n'abasanzwe bafasha leta kuko uburyo bwa leta bwarakoze ari bwinshi ariko nabo nyene nta twovuga nti UNICEF ni yadufashije gushiraho bijya bikoresho ku masite ajya atatu twashizeho kuva tugitangura gushika ubu kuko murazi yuko hafi bice 85 birenga ku ijana by'abanduye coronavirus tubasanga mu cyaha cya Bujumbura ubu rero tugiye kubandanya kwezi kwa nyuma hanyuma tuzokora icyegeranyo turabire hamwe ibyo twashize ko kandi ni byiza hanyuma dushikirize icyo cyegeranyo abarongoye igihugu kugira ngo habe indi ntambwe na cyane cyane yuko dushaka yuko ubu ko tubona benshi bandura arabava hanze mugatari hagati mu gihugu turashobora gufasha indwara twayivurira hagati mu gihugu dufate ku zindi ndwara bisangiye ibimenyetso tuvuge nk'igituntu ibyo rero byose bizofasha ibyo nibaza yuko bizotuma abarundi n'aba murundi babandanya gukora ibikorwa by'iterambere atangora ibikoresho birahari gushika ubu ariko bifatiye ku bitigiri twari twihaye kubera ko byarenze hafi inshuro zibiri zirenga nabo bene bashobora ariko baratava mu bindi bihugu ibyo bica bituma nk'ama abakozi ingene twari twapanze akazi bisaba yuko bongerezwa ivyo navyo turabikora ku munsi kandi ibikoresho hariho haraho usanga ahanahariye hari bibuze ariko turashima yuko iyo duteye akamo haba muri leta baca batwitaba n'ingoga kuko ni urugamba rwa twese kandi abasanzwe bashigira imigambi ya leta barafasha kugira ngo izo ngorane zigenda zirashika tugende turazitura umuti uko ukeye kubwije